The sixth note, Dhaivata, is twin-faced in its Komal and Suddha, or Suddha and Catussruti forms. Sounds sonorous when held straight in its own position, and mellifluous with its leanings towards its closest natural note, pancama. Raga Bhairav takes this Komal Dhaiva to give itself a distinct color.
Dhada pama padha pama dha pama gare re ga ma padha sa dha.
The Catussruti Dhaivata of the Karnatak style is the other variety, which is more pronounced, bold and aggressive as an independent note, but is pliant and accommodative when in association with the Nisada. Raga Haimavati celebrates
this note. Da da pa ma pa da 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 da